it's always hard to say goodbye. Always very hard. Please, in your spare time, pray for Junior Pope children. I was heartbroken with the action of Junior Pope's first son, Jesus. May God console the family of Junior Pope. May God bring helpers from left and right to take care of those children. Just watch the video. I'll be back.
onye nwanyị na-ebere, Kristi na-ebere, onye nwanyị na-ebere, nna anyị nọ n'eluigwe. Anyị na-arịọ maka nwanne anyị John Paul na-eme Odumodu, ka anyị rịọ dị nwere anyị Jesu Kristo onye kwuru si, mụ onwe m mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye kwere na mụ ọ bụrụgodị m anwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ, ma onye nke dị ndụ kwere na m agaghị anwụ wee ruo mgbe ebighị ebi. Iwena anyị ịgbara anya mmiri n'ọnwụ Lazarus, ịgbara anya mmiri n'ọnwụ Lazarus dachara anyị obi, anyị ji okwukwe na-arịọ gị iwere nụrụ arịrịọ anyị zaa na ya. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ na-enwe odibo gị John Paul na-eme Odumodu na-ebighị ebi, anyị arịọ gị biko dị nwere. Ka gị onye kwere onye ori nke chiarị ejegharị mkpa ịrụ na paradaịs nabata nwanne anyị John Paul n'eluigwe, anyị arịọ gị biko dị nwere. Eji mmiri baptizim wụchaa nwanne anyị John Paul, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị biko dị nwere. Eji orire nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zọọ nwanne anyị John Paul, ka ị nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị biko dị nwere. Anyị nọnụrụ n'ihi ọnwụ nwanne anyị John Paul, ka i jiri okwukwe na ọlụlanya nke ndụ ebighị kasị anyị obi, anyị arịọ gị biko dị nwere. Onye nwanyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ i mere nwanne anyị John Paul. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị, ekwele ka ọ daba n'ahụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ na ndị ile kwere mmi, mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọrọ ya na ndị mmozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristo dị nwe n'anyị. Nye ezumike bụ onye nwanyị. Ka mkpụrụ obi John Paul na mkpụrụ obi na-ekwe m gara aga. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị John Paul Odumodu, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịwanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị akwado ghara ịkwụdo anyị, kama ka anyị nọ na-eche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị wee nwee ike iso banye n'aṅụrị ebe ebe site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Maria na nke Chukwu na-edekasịrị obi ebere onye ntasi obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya John Paul Odumodu nke hapụrụ ụwa, ka o site n'ekpere ya dịka nne nwee ike ịrụta ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe 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 ebe. Ka mkpụrụ obi John Paul na mkpụrụ obi na-ekwe m gara aga. Ndị okwe, ndị nna n'ụka, ndị nne n'ụka, na ndị nye otu n'ụka n'ọrụ nso ebanatinyechista tinye kapkizi tinye ndị ukwe onye nne na ebanwa ya bia tinye na aha ndị nne onye nna na ebanwa ya bia tinye na aha ndị nna ndị ukwe ma bụ ndị ebe a wọn ka na ebe onye nna so na ekwa ya ya tinye na aha ndị nna